Namhlanje.
That I am your wife. Ngiyakuthembisa.
Ukuthi le mali yakho uzongipha yona.
Uzoyidla.
Angeke ngiyimoshe.
Ngizoyidla.
I promise you. Uyidle, ngayisebenzisa uyidle. Ikhona uma kunikeza imali akule yamasimente, leyo amasimente. Uyisebenzisa kahle. Imali le yakho uyibox. Umgami, you know the story. Umgami, she's a senior manager kwa South African Breweries. Uphethe 3 provinces. Uhola ukungidlula kude kabi. Ma ngiyamupha imali.
Yes.
Uphele yami imali. Angithi umsizi, asilungisi, umsizi. So kuqala kusebenze eyami i-change.
Yes.
Fojo ibalabi, mtobe nifojo si ipinda kai 5 ukuthi ilingane yakho. But na mkantu mtola nguzu ufungiyo dlapi. Leso sikati angasifisa sonke. But mkali nyomdlisa ngimuphi imali. Inase nakangipha akangibhadali.
Yeah.
Noma ngishayekile angiyiceli kuyo uza ngipha yena ngokubona kwakhe. Unelungelo lokungicela imali, anginalungelo lokumcela.
Yes.
Eyami imali yakhe, yakhe, yakhe.
Yes.
Ukhumbule nawe phela ukuthi ngiyazala. Ukhumbule ukuthi. Ithi le mali ongipha yona.
Le mali ongipha yona.
Ngizoyidla.
Ngizoyidla.
Kodwa I promise you.
You'll see progress.